chaza u-d ophindaphindwe ngo-4 d to the power 4 yonke ke loo nto izonyuswe ngo-half ngendlela apho izawuba yi-radical expression okanye ke ozoyibhala ngokwe-square roots. So into emele uyiqaphele ukuba yonke into esiyonyusa ngantoni nge-half, loo nto ilingana nqwa okanye ifana nqwa ne-square root saloo nto kanje ngo-x ke. So masike senze loo nto ke apha. So sino-4 d to the power 4 ize loo nto yonyuswe ngantoni nge-half. So le ndawo lena ngomane ke ndizame enye umbala. So uno-d phana uze ke ube no-4 d to the power 4 onyuswe nge-half okanye 1.5. So ithetha ukuthini ke loo nto? Ithetha ukuthi sizawubhala i-principal root okanye i-square root sika-4 d to the power 4. Besike sayichaza ke uba kwezinye ke iividiyo zethu uba kutheni le nto isenza ngolu hlobo. So sizayozama ukulungisa le nto ngokusiqonda uba kwenzeka ntoni kanye kanye apha. Sayibona ke kwaye sayiqonda ke uba le nto ifana nqwa no-d ophindaphindwe nge-square root sika-4 esiphindaphindwe nge-square root sikabani sika-d to the power 4. So uyakhumbula ke ukuba i-square root sika-4 ngu-2 masike sinela d ke siphindaphinda ngayo. Phinde ke i-square root sika-d to the power 4 ngubani kanene? So loo nto ngu-d to the power 2. Fanelanga kufake i-absolute value because kaloku kuba kaloku uyayiqonda uba u-d noba anganegative kodwa kuba engu-d to the power 2 uza sinike ntoni into e-positive. Kaloku sifaka i-absolute value ukuze sifumane izinto ezi-positive kodwa xa isizaba positive kuyanyanzeleka noba siyeke ilola hlobo. So sino-d uphindaphinda ngo-2 uphindaphinda ngo-d squared. So loo nto isinika bani? So u-d bayaziphindaphinda kuba kaloku o-d bayafana i-base. So izawuba ngu-2 uphindaphinde ngo-d to the power 3. Enye indlela ubunoyenza ngayo ke le nto kukuba uyenze ngqo ngolu hlobo uyibona ngalo apha ngosebenzisa intoni imithetho yethu ye-exponents. So ubunothi d aphindaphindwe ngobani? Ngo-4 d to the power 4 loo nto onyuswe nge-half. So loo nto ke iyafana ke noba ezi zinto ezingaphakathi kwi-brackets uzonyuse inye ngokwayo nge-half. So masike silungiselaa ndawo ke. So izofana no-4 onyuswe nge-half ngokwakhe umphindaphinde ngo-d to the power 4 ze loo nto nayo iyonyuse ntoni nge-half yayo. So khumbula 4 to the power half. So iyafana noba ifuna i-square root sika-4 loo nto izosinika u-2. U-d to the power 4 umphindaphinde exponents u-4 ne-half uzofumana ke mawungundibonisa. So xa uno-a umonyuswe ngo-b yonto yonyuswe ngo-c. So loo nto izofana no ne-base okanye le nto ilingezantsi ibe ngu-b umphindaphinde ngo-c okanye exponents zakho ziphindaphinde. So loo nto isixelela uba le nto izawuba ngubani? Izawuba ngu-d to the power 4 uphindaphinde nge-half. So loo nto izasinika u-d to the power 2. So into esinikayo apha esinika u-d times okanye u-d umphindaphinde ngo-2 umphindaphinde ngo-d squared loo nto esinika u-2 umphindaphinde ngo-d to the third.